ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ni mbonesha kure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho ino mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru ahambaye cyane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye aho rwibanda cyane cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu abari kuvugwa mu butungane abari kuvugwa mu cibano abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mamwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza idonido tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho umutekano wahungabanye mu bice byose bigize igihugu cy'u Burundi abarundi batari bake bakaba bari mu bwoba bukomeye cyane kubera ibiriko birabera ngaha mu gihugu cy'u Burundi bikaza byiyongera ku buzima bubi abarundi babayeho muri no minsi ndetse n'ingorane bafise zibura gigitoro aho benshi bavuga ko ubuzima bwahagaze mu gihugu cy'u Burundi bagasaba abarundi bose aho bari hose yaba bari mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'abari hanze y'igihugu ko bahaguruka bagafatana munda amazi bakikuraho intwaro y'agahotoro intwaro y'agacenyezo intwaro imaze igihe ipfukamye munda abarundi batari bake turaza kubigaruka ko mu idonido ry'amakuru turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane arabana n'umutekano aho abaturiye ishamba kama rya Kibira bari mu bwoba bukomeye cyane kubera ukuntu bari kubona ibintu biriko biragenda muri iryo shamba rya Kibira aho ariko hari imena abasirikare batari bake ndetse n'abapolisi n'imbonerakure bakaba ariko barinjira muri iryo shamba rya Kibira ishamba rimazemo iminsi itari mike ryumvikanamo inkoho ziremereye kandi bikaboneka neza ko haba ariko haraberamo intambara ikomeye cyane aho benshi abaturiye iryo shamba rya Kibira bavuga ko ibintu byaba biriko birabera mu iryo shamba biteye ubwoba kandi byaba ari ibintu bishobora kuza gukwega umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi naho benshi bemeza ko umutekano wamaze guhungabana mu gihugu cy'u Burundi turaza kubabwira ibyari byo biriko birabera mu iryo shamba ndetse n'amakuru amaze kudushikira arayabana n'umutekano kuko turakorana n'inzego z'umutekano ziri ngaha mu gihugu cy'u Burundi ziduha amakuru atandukanye ndetse n'uko ibintu biriko biragenda hakaba hari icyo bakenshi ko igihugu cy'u Rwanda cyaba cyamaze gushika mu ishyamba rya Kibira aho cyaba cyaje guhangana n'interahamwe zifatikanije n'ingabo z'u Burundi aho bashaka gutera u Rwanda nk'uko Perezida Evariste Ndayishimiye yabitangaje akaba ariyo mpamvu benshi mu bajejwe umutekano mu gihugu cy'u Burundi bikeka ko izaba ari ingabo z'u Rwanda RDF zaba zamaze gushikaho kugira ngo zirwane n'abasirikare b'u Burundi ndetse n'abarwanyi ba FDL basize bakoze ihonyabwoko mu Rwanda byose nyine muraza kubikurikira muri ano makuru kabateguriye saya gusara andi makuru ahambaye cyane kabateguriye arabana n'amatora aho umushingamateka gatorwasa agaragaza ko byanze bikunze uko bizagenda kose amatora yimirije amatora ya 2025 azayitaba kandi akayitaba yemye kandi akavuga ko ari gutegura imikenyuro ihambaye cyane izasiga ikubise hasi ubutegetsi bwa CNDD-FDD kuko we intumbero afise atayindi uretse gutabara abarundi bari mu kaga gakomeye cyane aho yagaragaje ko atazigera yishikana muri CNDD-FDD nk'uko abategetsi bakomoka umugambwe uri ku butegetsi bakunze kumusaba ko yakishikana murabizi bimaze iminsi bivugwa aho umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverend Yandi Kuriyo yavuze ko umushingamateka gatorwasa natemera ngo yishikane mu mugambwe uri ku butegetsi atamahoro azigera aronka ibinyine akabari nabyo biriko biraba muri no minsi aho umushingamateka gatorwasa ubuzima bwe bubangamiwe cyane ariko akavuga ko agiye gukora ibishoboka byose kugira ngo atabare abarundi batari bake turaza no kwabwira ku makuru ahambaye cyane arabana n'abarundi banyuruzwa bakaburwa irengero bikaboneka neza ko ireta ya CNDD-FDD nubwo yirikwa yita ireta mbyeyi ariko ko atacu iriko irafasha abarundi byose nyine tugiye kubashikiriza icyo usabwa nta kindi nyibukunda amakuru n'ibiganiro ducisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV ukaba utarabyonda kuri sabone chanke subscribe utegerezwa gubyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye ubu wa mbere mu gushikirwa nabyo Amakuru yacu tatangurire ku makuru arabana na kahise ndetse n'ibiri gukorwa n'umurwe severi aho benshi mu Barundi bawunenga bakavuga ko uri gukora ibintu biteye isoni kandi bibabaje aho benshi bemeza ko uri gucanishamwo Abarundi aho kugira ngo ubahuze nk'uko wari washiriweho guhuza Abarundi. Umurwe severi nta burenganzira ufise bwo kwemeza ko habaye onyabwoko ryo mu mwaka w'1972 Evariste Ngendampenda niwe wabitangaje avuga ko umurwe severi ataburenganzira na buke ufise. Umwigisha muri kaminuza ya Burundi akaba n'umwanditsi w'ibitabo ku bya kahese Evariste Ndayimpenda avuga ko umurwi severi ujejwe kuvugana ukuri no kunywanisha Abarundi ataburenganzira ufise bwo kwemeza ko habaye honyabwoko ryabo mu bwoko bw'abahutu ryo mu mwaka w'1972. Kubwiwe ico severi ikora no gukora amatohoza gusa ku byabaye gatanga icegeranyo hama ishirahamwe mpuzamakungu oni niyo yemeza canke hana ko habaye uhanyabwoko mu gihugu. Ibi yabivugiye kuri radio nkuru y'igihugu kuri uyu wa gatandatu uheze. Evariste Ngayimpenda agira ati Severi siyo yari afata ingingo ko habaye uhanyabwoko mu mwaka w'1972 canke ritabaye yari gutohoza hanyuma imaze gutohoza igashikiriza raporo mu nzira zo kunywanisha Abarundi hanyuma afatiye ku byo batoye bagashobora guhamagara ishyirahamwe mpuzamakungu oni ikazana umurwi w'abahinga mpuzamakungu kuko ingorane mu gihe ari ubwicanyi bwabaye hagati y'abahurundi hagati y'abahutu n'abatutsi biragoye ko abarundi babonyine bashobora gucira urubanza bakoze ibyo bya kuko iyo habaye uhanyabwoko mu gihugu hama ishyirahamwe mpuzamakungu oni rikabyemeza ni naho byoroha gucira urubanza abo bantu kuko ibihugu byose biba muri ONI bihamagarirwa gucira urubanza abo bantu barikoze ibihugu byose barimwo kuko no mu Rwanda niko byagenze ihonyabwoko ryakorewe abatutsi ryemejwe na ONI ntiryemejwe n'u Rwanda aricyo gituma byoroshe gukurikirana abarikoze aho bari hose ku isi. Umurwe severi washizweho igenekerezo rya 2021 mu kakaro 2014 hama uza gutangura ibikorwa nyirizina igenekerezo rya 10 kigarama 2014 ukaba wari ufise inshingano zo gutohoza ku bwicanyi bwabaye mu mwaka w'1972 bivugwa ko bwakorewe abo mu bwoko bw'abahutu mbere n'inyuma y'ico gihe kugira habe kunywanisha Abarundi bose bahuye n'ibyo bihe bigoye kandi bikomeye ariko gitangaje nuko mu rwe severi aho kunywanisha Abarundi ahubwo uri gucanishamwo Abarundi aho benshi bemeza ko uri gukorera ku nyungu z'umurwi umwe cyane kandi bikaba byatera ingorane zikomeye cyane igihugu cy'u Burundi. Akaba ariyo mpamvu abahinga batandukanye mu bya politiki bavuga ko umurwi ushobora gutura igihugu cy'u Burundi mu manga na rirya benshi babona ko igihugu cy'u Burundi gitwawe n'abategetsi bagendera ku bijanye n'ubwoko kandi bishobora guteza ingorane ikomeye cyane. Ariko ababwiye ko umushinga amateka gatorwa asa yarahiye akirenga akavuga ko atazigera yishikana muri CNDD-FDD ahubwo ko agiye gukora ibishoboka byose kugira ngo atabare igihugu cy'u Burundi bivanye n'ubuzima igihugu cy'u Burundi kirimo. Aho yagaragaje ko amatora ya 2025 azayitabira kandi ko azatsinda kugeza abaye umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2027 naho abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD bari gukora ibishoboka byose kugira ngo umwivugane. Ntarota yishikana mu mugambwe CNDD-FDD azobandanya aranira ukuri na demokarasi agatorwasa niko yashikirije. Mushinga amateka agatorwasa yahora arongoye umugambwe seneri avuga ko atarota yishikana mu mugambwe CNDD-FDD naho yasamburiwe umugambwe wiwe seneri ko azobandanya aharanira ukuri na demokarasi. Rwasa akaba amenyesha kandi ko ategerezwa uzokwitabira amatora ya 2025 uko azoba atunganijwe kose. Ibi yabishikirije ejo ku munsi w'Imana mu gihe yari umutumire mu kiganiro agahaze categuwe na Fukode aho yagaragaje amakenga afise ariko akavuga ko ikintu cyonyine gisigaye ari ukurwana mpaka atsinze. Mu kiganiro agahaze catunganijwe n'ishyirahamwe Fukode kikaremeshwa na Gilbert Niyonkuru akora kuri radio RPA ijwi ry'abanyagihugu agatorwasa yavuze ko umugambwe CNDD-FDD wamye ushaka kwihariza urubuga rwa politiki wonyine mu kwanka kwemera ko hari iyindi migambwe ishobora guhiganwa nawo mu matora. Rwasagato yagize ati kuva kera ubutegetsi bwa SNFT kuva bugitangura ntibwigeze bwemera ko hari abandi bantu bivugira ijambo mu Burundi. Ibi ndabivuga nishimikiye byabaye muri iriya myaka baraje baradutera mu muzacu bitoki turarwana turabanesha barasubira badutera muri za bubanza bigenda uko nyine ibyo babikora kubera ibyo barimwo na buyoya. Muri 2009 2010 muri buka bazana nyakuri muri Fenere. Ico gihe baratwankiye gukora inama rukokoma kuko bari bafise abo bashaka gushiraho. Mu nyuma yaho baranka ko ntashobora kwitwa umufeneri. Uyu munsi rero ibiriko biraba ni bya bindi byamye ko byo kudashaka iyindi migambwe itavuga rumwe na SNDD. Rero byabaye muri SNL urongoye umugambwe SNFD yari yabivuze ko ntegerezwa kuba umugenzi canke inshuti y'umugambwe SNFD nimba twaraharaniye bimwe atari uko bizomba ko nabyo nyine nkazabibona. Mu gihe yishura ku kibazo cy'umunyeshamakuru cico agiye gukora mu gihe yaswe umugambwe wiwe SNL nimba azokwitabira amatora nk'uwigenga canke akifatanya n'iyindi migambwe canke akishikana mu mugambwe SNFD agatorwase yagize ati sindota nishikana mu mugambwe SNFD kuko njewe ntakwirikira amaronko mparanira ko ukuri na demokarasi ko haba ubwigenge ku Barundi bose kandi uko amatora ya 2025 azoba atunganijwe kose ntegerezwa kuzayitabira byanze bikunze. Agatorwasa niwe yahora arongoye umugambwe SNL imbere yuko Nestor Girukwishaka ashikirijwe uburongozi bw'umugambwe SNL mu n'umushanganje w'intwaro hagati mu gihugu Martino Niteretse bidakurikije amategeko ariko bikaboneka neza ko ibintu byose byateguriwe muri CNDD FTD. Mbere yuko tubabwira ibiriko birabera mu ishamba rya Kibira ndetse n'ibintu bitangaje biriko biraba byerekana ko byanze bikunze intambara ishobora kuba mu gihugu cy'u Burundi aho amasase atari make ari kumvikana mu ishamba rya Kibira kandi bikaboneka neza ko abarwanyi bari mu ishamba rya Kibira baturutse mu gihugu cy'u Rwanda aho benshi bikeka ko leta y'u Rwanda bayohereje abasoda bayo kugira ngo baze guhangana n'interahamwe zasize zihekuye u Rwanda. Perezida Evariste Ndayishimiye amaze igihe kinini nacumbikiye mu Burundi. Ibintu nyine bikaba biriko biragenda nabi cyane mbere yuko tubabwira ibiriko birahabera ndetse n'amakuru atangaje tumaze kuronka. Reka tubanze tubabwire kuri ibi biriko biravugwa mu bijanye n'agateka kazi na muntu aho biboneka neza ko leta ya SNDD ikiraje inshinga ari ukunyuruza Abarundi ndetse no kubagandagura. Ibiriko biribonekeza muri no minsi kandi mukaba muzi ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora ibishoboka byose kugira ngo umuntu wese utavuga rumwe n'ubutegetsi ahure n'ingorane zikomeye cyane. Imyaka itanu irarangiye Prosper irakoze na Caporal Chef Jean Claude nimubona banyurujwe n'iperereza. Hari ku mugoroba wa 14 ndamukiza 2019 amasaha yari hagati y'isaha imwe n'isaha zitatu z'umugoroba. Prosper irakoze na Caporal Chef Jean Claude nimubona batazira rwuri bari hagati mu gisagara cha Bujumbura. Bagiye bitabye wabahamagaye kuri telefone ababwira ko bahurira kuri bata. Uyu mugoroba ntibamenye ko baguye mu mutego w'iperereza. Amasoko yacu ibanga yatumyesheje ko wari umutego ubaswe na majoro Noel Banyeza ko ubu afise ipeti rya Lieutenant Colonel. Yari ajerwe iperereza ku kirimba kwa Perezida Nkurunziza. Yari bitu ndetse yari afise amabanga akomeye cyane. Aho kuri bata niho nyine bafatiwe n'abasirikare bakorera mu iperereza ry'igisoda ryari rongowe na Colonel Agnes Sibomana ubu afise ipeti rya General de Brigade. Bamaze gufatwa Prosper irakoze na Caporal Chef Jean Claude nimubona ntibigeze basubira kuboneka. Haravuzwe amakuru atandukanye ko baciye mu bushuro bw'iperereza mu nyuma baba baciye bicwa. Imyaka itanu iraheze atarwego na rumwe utanze umuco ku byashikiye bano bantu. Kuva afashwe telefoni ya Prosper irakoze yagumye ikoreshwa mu nzira yo guhenda abagenzi biwe inyuma y'iminsi ibiri hoho abanditse ko agiye ku rugendo bishoboka ko arico gihe yiciwe ko. Prosper irakoze umusore yakunda igihugu cyane. Prosper irakoze yavutse mu mwaka w'1990 muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi. Yari yize amashuri mato mu gisagara cha Bujumbura Ngagara karitsiye ya kabiri amashuri yisumbuye yarangirije kuri ese tora muri 2012 acabandaniriza muri kaminuza y'u Burundi aho yize etide africaine hagati ya 2013 na 2017 atahana urupapuro rw'umutsindo kandi rukomeye cyane. Abazi Prosperi Irakoze bamuvuga nk'umusore yakunda cyane igihugu ciwe, yari yuzuye ubwitonzi n'ubutwagwa neza, akaba umuntu wibanga kandi arinda ku rugero rukomeye cyane. Aho yaciye hose yamye ari umuntu yanka cyane akarenganya, yarigeze kuba umunywanyi w'umugambwe MCD. Prosperi Irakoze ni umuntu yari yitayeho akateka kazi na muntu. Mindondeza yari amaze kudufasha amatohoza atari make ku bantu bagiye barafatwa bakaburwa irengero. Yarakoze cyane amatohoza ku inyuruzwa ry'uwitwa Apollinaire Nimbona yanyurujwe n'iperereza muri Munyonyo 2016. Prosper Irakoze yagiye akiri umusore kandi yagiye nabi cyane. Umusirikare w'intwari Caporal Chef Jean Claude Nimubona batazira rwuri nawe yavukiye ku mutumba wa Munani muri komine Bisoro mu ntara ya Mwaro mu mwaka 1979. Jean Claude yari yinjiye mu gisirikare cy'u Burundi FABU mu mwaka 1996. Abamuzi bavuga ko yari umukomanda yari yerekanye ubutwari bukomeye mu bihe by'intambara. Ni naho havuye ko yabaye umwe mu bacungera ubushanganje wo kwivuna abansi General Major Posiye gaciye ubwenge gushika mu mwaka wa 2015. Caporal Chef Jean Claude Nimubona yanyurujwe asigaye akorera mu ikambi yo mu Ngagara. Caporal Chef Jean Claude Nimubona batazira rwuri yagiye asiga umukenyezi n'abana batanu. Ubu babayeho nabi cyane ariko byose byarakozwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, akaba ariyo mpamvu Abarundi isinzi basaba ko leta yagakwiye gutanga imihoho kuko boneka neza ko leta ya CNDD-FDD ataho ishobora gushikana igihugu cy'u Burundi. Kuko babwiye ko umutekano utifashe neza ku baturiye ishyamba rya Kibira aho bamaze iminsi itari mike humvikana inkoho ziremereye ndetse n'amasase menshi bakikeka ko ari abarwanyi baba ari mu gishyamba rya Kibira, ariko amakuru amaze kudushikira aturuka mu nzego z'umutekano ngaha mu gihugu cy'u Burundi aremeza ko ari ingabo z'u Rwanda zaba zamaze gushika ku butaka bw'u Burundi aho zaba zigiye guhashya interahamwe zibarizwa mu mutwe wa FDLR zimaze igihe zikorana imyitozo ihambaye cyane n'abasirikare b'u Burundi, aho bavuga ko bashaka guhindura ubutegetsi bwa Kigali nk'uko n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aherutse kubitangaza, ariko akaba ari ibintu biteye ubwoba kandi biriko birahungabanya umutekano mu gihugu cy'u Burundi. Benshi bakemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye n'akataraza azakazana kuko biboneka neza ko atacibi atamaze gukorera Abarundi, aho benshi bavuga ko rwose amaze kwica igihugu cy'u Burundi ku rugero rukomeye cyane. Amakuru yacu nakagaruka ibihe byiza nibyo ndabipfurije.